backwards for evidence. They're a deflagger.
Let's get my shit together.
Get your shit together.
Get my shit together.
Get your shit together.
Da 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 da
much about love, people, but I sure think I got it bad. Much about love, people, but I sure think I got it bad. Yeah, yeah. Some people say that love's a gamble. Whatever it is, it's sure to drive for me. Shake me one time, Jeff. Tell them what she did.
You know you got me. You shook me all the long. You know you shook me, baby.
Thank you.